tirha na wisdom ri
ku tang namhlanje
khala mo happy
given
I have a very busy business meeting today you know it's that
yes I am going to have a nice time okay
client demo recordora
tama ni bone ko jaki
na da bu budi
Hello, Emma.
Dumela.
Dumela babedi ngwana. Gompieno botsolo mo go wena ke go gopoletsa fela. A kere?
Ke tare ntota ke diretse botsolo jo bo sesa.
Mme o botoko ka itse o tla fola. A siame.
Kana boletse bopaletse. Yanong ke tla bolaya ke pelo.
O bo bua puo e botoko ka ena ngwanaka.
Ntate. Ga ke a tsosa ke botshelo.
Ba ba dirile eng?
Sura
hala ramana lepe. Ba bo re ne ba bidi mwana ka.
Bo bidi se. Ka ba ka tso ha ntse ga isat.
Wa itse mse mena ka tso re di bidi en tot. Ba
na tso tso ba ta bo tere.
Kana ma ba ne hela jan. Ku ti le mna ha are. O ne tso tso ma. Are go tselo o ne. Go na ga di buri kwano. Tse di re tsiwa. Ah,
vital signs. What a beautiful subject. Can somebody give us examples of vital signs?
We have blood pressure to pulse.
Hurry up, please. Money.
Yes, ma'am.
I'm going to tell you myself and my girl.
Ma'am.
Can we move on? Where were we?
We are talking about vital signs. We have blood pressure in the pulse.
Mana ga go tla re maemela ka dinao.
Na hantlets, go thelele. Hantlets.
O tla ntse yang medinya matong. High blood.
Na to tla ke tsuru ba ta re keleng a ntse wa na ke itwal.
Sa go tsapa re botlhoko.
Ke nna lo go bona ke lo la yana. O ntse a re ba ta mo jwa buso.
Eh. O ntse itwal la yana. Ha 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 lo no ka tlhola mo mara ke ra.
Ba gana ha le ke mo le la gore ke se khorom.
Ke di mela gore o ba go dira polos. A ke re.
Ke ra. Ka wa pa. Ha o tsura ka ho mo ma.
Ba bidi. Ha o tsa. O se ka ba ya ma mo lo ngwa nkutlo. Ha o tla hara we go robala. Ke o tla mara mabedi.
Khangwe o di bona thata. Bomse go a bindi.
A ka tla ba go se. Tsa go rata go para gape ka matlhatso.
O le o le. Ka re tsama mana.
O ngale.
Nna mme mo kae? E.
Ra bona go bra mmadi ke nna sa rata ke se bona le go puto te go ni le la puto
ra bona ke ba thata o ga lo na tsare
ke ga ba ka go patela le go tshwara mona go khosi ba thata ke
le nak la mo xone ma ko tana se tegal la xewal ko ke bi ko ma
eh tola ni mo di mo xos
ba ngi ndat
alla le da na xos bu tar ru xos ci ba da ko re ka ci ro ko pis me hala ci bo na ko ro to ko ro ko ba te so samis
o da kay tsara la pose ke ne ke mpa ti bua hela ke sa tsere gore o ne be ga li thole sile
ke nna ke mo go ba to tay bi ka ko le bo tlhopa le ne ke ntse ke ya kanya jalo
go mo tota kwa ya itumedisa go tla o duru malana le se ke se bua
ya me putora sa me le sentle
about agriculture. How can tell what is agriculture? Metal gather.
I think I'm the growing of crops and raising of livestock.
Now we are going to go on the importance of agriculture. What am I saying?
We need the importance of agriculture.
Exactly. Oh, come in my boy. Choose the local man, but not okay.
Hai. 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 Hai.
Hai.
Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai.
Hai.
O re go tsela go robie di le jarat. O mo tsela ga me tla di gore. O tlo bo le ke go ntse. Pro dance la ga mo ntse. Nna ke tsama mo ke le bagetse ma
selo. Nna nna go ya
go di tsela ba shimana mo ga. Arra. To ta ke di dirile. Ba re lo do di ra.
Di dirile. Go bi le go ne mo. Go bi le go ne mo ma tsi.
Ke tla ra ke bona go le ka go dire. Bien podre mo na bozo o tsika.
A le bere ka go nne. Mpela la go rule tsika.
Embo. Ke re tla mo go bala. So, bueno. Ajá. Subimos aquí. Vamos a hacer el coche, supongo. Sí,
aquí
no puedo comprar el tren. Ah, está bien. No, 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 no. Creo que es muy
chévere
porque le estuvo aquí. Ah, está bueno. ¿Qué nada
está
la
hora?
Ya. Ay, era mi sitio que quiero estar.
¿Su? ¿Qué está, joder?
Ay, ya.
Tudo no tamatama. That's what I was going to listen to.
Pramani!
In touch.
Oh, what do you say, Saborokan? Don't know what I get about all of that child with the jetulous ability.
Like you see, I did you deal. You bet.
What is that you go out and come out with you? How about you, Brahma? How come about all that you will be?
Did you know what it is, young boy?
Sorry,
my foot.
As I made the gymnast to me.
What do you want, Manuel? Huh? One, no one, shall we have, but put more trouble around one. Just cut the lesson at me. Peter Lamb is good to shoot potato to Hongkong or Philippe. Well, news flash. Your little pen fire broke the neck. Next time, just try a little bit harder. Well, back off, Mune, okay? Just back off! Back off!
Sorry,
I'm sorry.
Stop it!